What?
So?
Sisi wa mama tumefinywa kwa muda mrefu.
So?
That is so...